Nikawa talking to him in the hall, and kupiga socks zangu hapo kwa namna namo, nyamwezi kabisa.